man in a van. I'm a Dutch trailer. I'm a Steve. This is Kat. What you are? No, you're so sensitive. Move by your injera. Ella, like a ngayo. This thing to forget is a thing I chunya elwa. Sasi sensitive. Nicho labo baba labo koko. Baba ngakuthathi wena bakutshela ukuthi funda umuthi lo wena. Funda lokhu wena. Hayi. Baba senza wena ukhangele. Ubususela lapho la usenze njani? Usenza khona lokho. So sasingajunyayelwa isintu. Kodwa ngenxa yokuthi abantu balahlwe izintshumayelo. So kumele laso sijunyayelwe ukuze abantu baphenduke babuyele endleleni yakibo ngendlela abalahleka ngayo. Soke siyathokoza ukuthi silamathuba amahle njalo silenhlanhla thina esizahlangana siphila ngasona isikhathi ukuthi zonke izinto sizizwe ukuthi sesibuyela lapho esavela khona whether bayafuna kumbe abafuni right kulamabala ke eBhayibhelini leliyana engithe mina latshontshwa ngapi latshontshwa kuleli amabala anjengabonkulunkulu ngamabala asemlonyeni womuntu wonke abantu baze bathi hayi phela thina lasesintwini uNkulunkulu sasinjani sasimazi amaRoma bathi besiza la bafika baxubanisa inkolo yabo lesintu sethu angithi liyalizwa abantu bethi ah thina Roma siyavunyelwa thina ukwenza konke isintu siyanjani siyasenza siyazichaya ingungu siziphambule nje kancane nembijane ezamantshomane lezamajukwa silahle mbijane ithuni kodwa siyabe sizichaya
uzu
ma besuka lapho baba sebesithi bona ma sithandaza sizakubiza okhokho sibe sesiyagcina ngoNkulunkulu yiyo into ababeyifundisa abantu ibala elithi uNkulunkulu esintwini sakithi lalingekho lingizwile bantu ibala elithi uNkulunkulu lifakwe ngamakhiwa amaBritish ngo-1779 ngemva kokulwa impi yesandlwana eSouth Africa olundi mabase benqotshiwe ngemkhonto langezinduku bahlala phansi babuzana ukuthi kwenzakale kanjani ukuthi abantu abalwa ngenduku lemkhonto banqabe abantu abalwa ngezigwagwako mabe hleli phansi babese bedinga ukubuza ukuthi kwini amaZulu babaphendula bathi hayi thina sincedwe ngomkhulu wabomkhulu idlozi lethu abangasekho amabhunu amakhiwa instead uthathi omkhulu wabomkhulu bona bathi uNkulunkulu originally ibala elithi uNkulunkulu litho ipraying mantis ugogo Magera yiyo imeaning yebala ungahamba hantle kulezi suku bantu kuyafundwa lihambe liyodinga ama dictionary esiZulu ufike ukhangela uNkulunkulu liza kutshela ukuthi is a praying mantis so maya kusuka lapho baya kwabesuthu abesuthu bafika bathi umlimi umlimi ngokuyisibungu lokhala okuyi velvet okuphuma ngo December lokhuya liyakubona lokho kuyawuxazimula kwezi-round yikho kungomlimu banika amabizo ezibungu entweni le eyayikhulunywa ngamakhiwa ukwenzela ukuthi abantu ababo bengakulandeli basebenzisa inhlakanipho kodwa ngenxa yokuthi ubuqili bakhona bababukhulu abantu kabazange bananzelele bacina labo sebehamba bedumisa amabizo amagama ezibungu ngomkhulu wabomkhulu idlozi lethu okhokho abahambayo yibo labo abathungamela izimpi zesandlwana bazinqoba so ngokufanayo lalamhlanje sekudinga khonokho ukuthi sibuyele kulawo madlozi akithi ayiwo azakusithungamela ezimpini zonke siyabonga badala sicela ukuthi ngabe kungaba amadlozi ethu asithungamela mali siyalala alinika ubuthongo abesekhuluma lani futhi ebuthongweni alitshela izindaba zenu alitshela ukuthi lenzeni angalitshela lingahlali lisukume lenze khonokho kuzalunga siyabonga lakusasa liphenduke futhi linxuse labanye
khulule kakhulu
yeah
noma uthumayela ngiyakuzwa
ngicela ukubuza ngeBhayibheli.
Khululeka khona.
Lela lelo lithwele.
Yeah.
Ukuthi kade lize libe khona.
Right. Yeah. Right. Yeah.
Angilishihle.
Right.
Ngoba ngalifaka ngemva kwami lifihle lecala.
Right.
Elakho lilo kathina nelabhalo.
Right.
Lize libe khona.
Ehhe. Leli labhalwa ngokhokho bethu. Yibo ababhala leli Bhayibheli. Yibo ababhala imibhalo yonke esematsheni elizwayo. Angithi uma litshelwa emachurchi kuthiwa iBhayibheli lelalibhalwe ngabantu ematsheni, kodwa soke wabona amatshe akhona lapho okubhale khona lelo Bhayibheli ngubani? Kakho. Balitshela ukuthi uMosi waphiwa imithetho elithumi eyayibhalwe kuzigcegcedu zamatshe. Owake wabona lawo matshe ngubani? Kakho. But ngiza kuncedisa namhlanje ubuze umbuzo omuhle gogo. Kodwa abafundisa likazeli babuze ngaba yijumayela, hayi thika kithi likhululekile. Right. UMoses okukhulunywa ngaye ukuthi waphiwa imithetho elitshumi entabeni yaseSinayi, wazalelwa ngapha? Wazalelwa e-Egypt. Ndinizwile? Wazalelwa e-Africa, e-Egypt. UMoses wazalwa, wakhula, wafundiswa zonke inhlakanipho zeGipite. Ungafunda ku-Acts 3 uverse 7. Wafundiswa konke ukuhlakanipha lokuqeqetsha kwama-Egyptian. Waba powerful and strong in language and in speech. UMoses lo. UMoses ofana nayo wakhula waphuma eGipite according to iBhayibheli lakho ele 8 years. Wayesiya ethempelini kuma-pyramids lapho okubhalwe khona lezi ingwalo ezila for 8 years every day esiyazibala 5 times ngelanga. Phakathi kwemibhalo leyo kule mthetho engu-42 ethiwa yi-42 laws of my heart. Phakathi kwemithetho engu-42 yikho lapho akwathathwa khona leyo engu-10 abakunika yona ngoba ilingene ikhanda lakho. Engu-32 ayishiya. Lingizwile bakho? 8 years. Wena 8 years usiyangena esipostolini lapha. Utsho ukuthi wena uyabe ungayazi imfundiso yesipostoli? Ma usuphuma uzohamba usiyakini eMalawi ubususithi wena wathola imithetho leyo kuzambezi. Hey, fundu Egyptian Book of the Dead. Kanti-ke neliyana elilijwayeleyo lithiwa yi-Christian Book of the Dead or European Book of the Dead. Leli ngelabantu abamnyama, leliyana ngelamakhiwa ase-Europe. Kodwa wonke engamabhuku abanjani? Abantu abafayo, Book of the Dead. Right. Kanti leliyana lona lavela njani ukuze libe khona emhlabeni, abantu libadumaze kangaka? Ibhuku leliyana leli engiliphetheyo leli lidala kulaleliyana nge-4,000 years. Lingizwile ukuthi ngitheni? Lidala nge-4,000 years leli bhuku kulaleliya. Kodwa okade kusengqondweni zabantu abansundu iminyaka yonke kade becabanga ukuthi leli bhuku elimnyama lelana elabuya lamakhiwa yilo elidala kulamabhuku wonke emhlabeni. Kanti-ke leli lile 4,000 lelana lingakabhalwa. Ma kufika ekutheni sekubhalwa leliyana ibhuku, leli bhuku labhalwa abelungu bengakabi kwazi ukubala lokubhala. Angazi kumbe leyanthola. Ngithi mina ibhuku leli labhalwa abelungu amakhiwa bengakabi kwazi ukubala lokubhala. Kanti-ke okusengqondweni zabantu abamnyama bacabanga ukuthi amakhiwa yibo abantu abaqala ukubhala lokubala. I-civilization kumbe impucuko yonke yomhlaba iqale e-Afrika ebantwini abamnyama e-Egypt. Ma ngikhuluma nge-Egypt, i-Egypt lalamhlanje ilokhu ise-Afrika lasekuseni ngengayikhangela kumap, ise-Afrika kayikatshintshi. Yikho lapho kwaqala khona i-civilization, impucuko yonke eliyibona emhlabeni ukuthi kuyakhiwa imiduli, izitina zihlalane, kwaqala e-Egypt ebantwini abamsundu. So ke mase kusuka lapho
umlungu oqala oweza eAfrica ezofunda ukubala lokubhala ukuthi umuntu angatshintsha ispeech ayenze ibe ngama symbols kumbe atshintshe imfanekiso ayenze ibe inkulumo ngumGreek othwa nguHolmes. UHolmes wabuya wazofunda eAfrica for 15 years. Uthe maye seqeqetshile wasuka lapho wabuyela kibo wafunda eEgypt. Abelungu iuniversity yabo yakuqala yakhiwa eSpain isakhiwa ngabantu abamnyama abathiwa ngamaMoors. So ke abantu laba babuya ke bathe sebebuye lapha sebefundile ukubala lokubhala bayafundisana kibo uPlato. Ama Greek philosophers wabuya wazofunda eAfrica for 15 years eMibia. OPythagoras, oPhilo babuya bazofunda eAfrica. Basuka lapho bahamba bayavula izikolo kibo. Mase bezivulile izikolo, bahlala phansi lamakhosi abo ukuthi kulabantu abalenhlakanipho esabekayo emhlabeni bangaphi, basezweni labansundu. Kwahlelwa izimpi njengoba ngijilwe izolo ezeza zazodiliza imibuso yakithi, befike bacupha information basuka lapho batshontsha lama secrets ethu, babuya sebelawo bafika badiliza imibuso yethu, abantu abansundu bachithela bagcwala iganga. Malifunda ngoFaro elihlala lisizwa ezintshumayeleni bethethiswa ukuthi oFaro babe ngabantu ababi, oFaro babe lenhliziyo ezilukhuni, oFaro ngoba bomkhulu ukuthi Faro ukuthi thokoza, okuthi ukuthi laba bantu ngamakhosi ngoFaro thokozani. That's why li discover ukuthi eBhayibhelini leliyana uFaro uphongwaziwa enguFaro, akula Faro olebizo lakhe elibhaliweyo. Isizathu babakwazi ukuthi bangabhala amabizo abo Faro lizabakwazi ukuthi ngabantu abamnyama. So bakhethe ukuthi bakufihle lokho kusale kungoFaro kuphela abantu abangelamabizo. Siyabonga badala, siyabonga, siyabonga.
Skati. Wothobela bombezi. Wojiba nemvula, siyayibonga imfundiso kamfundisi esintu. Hayi isikhathi sikhanya sesichile. Sesinika abantu kazomuzi bathi khona.